Bakopa. Nna personally o nkutlwa sentle ka itse re tse ba nkutlwa ka tsele tsa morakiki ke batla go baakanya sengwe fa le se nna a se bua nna personally ke rata marago ke rata marago
Why?